40,000 kama ibede county kanyo no. Sami yudo 40,000 ino, nyaki ngeni there's another 5,000 equal of to you mo yudo 40,000. How much is that money overall and general? And what is in revenue collection? Governors nigi pressure, but corruption bende ni kacha. Koro dhiera kara kaka balance between kono jotich ni kikudwar misara to corruption buwinjo ni hospital ndara moro bogere yamo is not there. So it's really difficult. But main thing madwa kono jok. Ananyalo give. Aningena wacho ka weche ga dien. Kenda wacho ki maoka luori. Kejigen kaka adhi ga oda. Ok adhi ga oda ngato. The thing is, jotich sirikal first of all nyaka gingeni jigombo tijego. Ka gifili tijego ichulogi marach, wegi uru. Why must you stick on a job kimi marach? Ok na uwe marach. And angene jwa moko jwa wanyo ondiek to bawach. Ka tijino ranyi nitie jima ngeny maritu tij. Uwego ko mwono ngato kao manu mokbigon wakoko. That's the thing. Nikeche saa niki ngiyo wan kaka wan mochik di sirikal. Jolo waki sime goni sime yawa. Manye kake ndika TSC. Manye kake. Ikaso rinde ndike TSC. Jijeno ka jomaniye TSC kubeji waki nigino ranyi. Kise ndiki ni ito kinchako gokoko. Nibidu waromo ndogesi msa. Waka uru matin mantie jiteo ngeni ni sami itamori ya lufupra beach mimi ino. Ndiye nga mago wampo kata lufupra ngwen. Mako riembu kini tupro yoroka jori ya the line. Duwaro kata teach mar mgini. Mindi iko gie moro michulogi kila siku. Milo ni casual. Jigombo kata casual labor Kenya ka. Nitie ngeni Kenyans mar jobless. I'm a jobless man. Kama kamine na agombo teach. Maka managing director mori chulo marach rachine. Agombo teach managing director mia king. Anabro kao kata love miario no. Nikeche miadek mimi eno kata. Because the thing is, there's lack of job in this country. To ka unumuse miu job, upongo itiji kikoko, to jok mangenye unge gitiche Kenya. That's a position ma we must, county governments niki pressure. And nga mawa kutuwa tiyo ni county government, yombi, ikaso ni mwondi yuki teach mara nasu. Koso ndi ki teach mara nasu, kendi chaki ikaso ni mwondi umedi teach, umedi mesara. Ka umumi ino, iroka thini tu uugi, mwono ngato di kanyo, idhi bede okiwinje kaka bede jobless tech. Yeah, that's the only thing. Ani ngeni ha, that is my position. Joma unge teach bido supporter, ni joma gokoko guwogi ok kata keta minister mane madhe wacho because the truth of the matter ni private sector chulo ji kata marach maloyo government to kendi chuli marach to kendi rido ni to kendi onge gi job security inyariembi edita to maja sirikal mombe mre gi piere munga ukoti office ok dhi kati ti to kasore no mede mesara ko migi performance contracting begi goko ko penji gi papers imoko ni kata gi fake papers offices
David.
And they are busy making noise over jobs. I'm saying here, let our people, again somebody you may have a different opinion in your dongrok, but under just yes, the truth of the matter will remain near. Onge mesara kata jo national government check ni no medical president. It is just a statement on paper. It gibu kawo kata dwecha biro kapogi yudo that increment because there is no money to make that increase. There is no money to employ people. There is no money.